uwa manubo sibitukwaza COVID ya fapa situkwa ugeti umupeti hui karanga mwagirati wana akira uduhi karanga zita tariko kuri sengsa tumwe dutoi ngo COVID uraizi COVID ya se mubi yoba kwe hariko na COVID ya geze mkaranga gute gyari kwa kanga
nina kiki ngumoru ujari sawa sana kati ngende chukwari ala wanyume ngiwinu ni sawa bro
nabado nabado
hey
atina msa jene mure aviasio vija vijimodo kani vinu wa mati yeko jene mundege hey ni haa andi tuunye ni chambanda girivyo mshate na ndege zara haga ze chambanda koreji sino jene mure aviasio
hey uti wa kugula ya poti uchubivamu
oya jego sura mu byo bya ora bitwongoroze
umaze imyaka hafi 10 tukuzi muri comedy kiging nike kintu wabonye gitweza abarundi
byo byango mariage yawe ngizobera kuri stade yae stade yae acha français na president umukuru w'igihugu yatwaye igihugu yaragize mariage ntiyabere kuri stade eh je nari inkuzi nanci ubwenge eh ari mu president yabaye yagize mariage ari president ntiyabere kuri stade ibyo bintu rero Usi cyo bomenya cyo gusaba ntibazobura ahantu baterera inzira yo guterera bazobibame
Birakunze kuvuga ko kiginga ama blog menshi wiwe ahuye kenshi da yakunze gusha muri Churchill show byo bari byo akiginga
Ni bande babivuga ibyo ni bya bibazo rero nanka birakunzwe kuvugwa wowe vuga ati ni cyo nabonye jewe
baramaze kwibyana kidabaze kukibona
je n'aime pas ivyo bintu byo kwigira ba ambassadeur ndavyanga nivyo byica n'umuziki biko birica n'umuziki
ehe nk'ubu nk'inyuma y'imyaka 10 bishitse dugasura guhura imana ikampa yo opportunity tugakora interview kandi aka kabazo ndakakubajije ukanyishura gute kigingi ninde n'uyu he mu comedy wazamuye ho kwishura gute
iyo muri ko murahenda ngo nitwigera tunanigwa nitwigera tugira iki none wowe wigera unanigwa utigera unanigwa ufisi iki dans la vie ufisi iki Leka guhenda tureke kuza tura ni nko gushuhura ni atize urazi atize le feu abantu bose baza kuraba video babwire ati mwandanye mukubitari ya subscribe mu sharinga kumukubito kugira umu brother na watera imbere aronka ka dollar kavuye hanze ibintu nawe arabe muri desangire gucya
Hello boys and girls, hero bakoze mukubito nizera ko mumeze neza mwese mudukurikirana. Ndagubwira ati ni juste gal on the mic a dreamer from RSI behind the camera kabari caged photography. Kwa kuda handi kuba kizina kiri mu bintu vya mbere bigoye. Gushika ku ntambwe nawe ryubaka neza. Ni kindi kintu. Nawe vyose bigoye kuguma urwa mbere bisaba ingufu zidasanzwe. Kwa kuda handi ndakubwira ko kwavuye muri studio munsi kugira ngo tubahe amakuru mashasha mbega ubuzima bw'abastar banyu bumeze gute inyuma yaho tubabona kuri stage inyuma yaho tubabona ku mateleviziyo yacu ku ma screen ya matelefone yacu bimeze gute ndagura kiti uno munsi no twavuye muri studio maze turaza kuraba nacyo cyane umwe muba komedi babikoze neza bakibikora neza bafise izina ridasanzwe baryoheye imitima ya benshi kandi n'ubakidutwenza kuko ngutwenze ngo aba yongereje imisi yo kubaho kwa kundi hano niho twashoboye kuza kuraba Mr. Kaiging VIP Kaiging
ni boni bon
ni bari kuvuga mugenzi Obe Alfred
yes yes
bro ramis nez
meze bien
man ni wora fisi defi mwe man nta musi ndumwe ndagusanga uri muri anti swag
anti swag
eh urapendeza sana bro
merci
ama ndo defo yako
so defo binafika gatu sometime
yeah munyamuci kwa kudani kigingi twaje kuraba inyuma y'amakuru menshi ariko aravuga ariko ikibazo cya mbere no kubaza Mr. Kaiging ino industry ya comedy uyibona gute muri uno mwanya
meze neza ugiyendire vuri wagendira tera imbere ama abartiste uko twahora turira kera uwe barabonetse abandi bafite ingabirano zitandukanye Yego biriko biratera imbere kandi urabona yuko baticaye kandi bakora mu madomini atandukanye hari abari ko barakora ama série hari abari ko barakora ni benshi babona ko bishobora kubigira umwuga uko bigenda neza cyane
tukiri gaho nyene uratubwiye ingene ibintu bimeze ariko ikibazo kindi no kubaza nike wishimira muri no industry ya comedy
nishima yuko abantu ibintu dukora babikunda nico kintu ca mbere hajya ibintu byose byotera imbere cyabyoreka ariko igikuru aba ufise abantu bagukurikirana abantu babikunda bakurikirana abana bari uretse jewe nabandi ni sawa ibyo byiza urumva no kuvuga yuko ari ikintu kiri prometeur ejo kiravisa abantu bakiraba kirafisa abantu bazo gushamo mahera nitwagira imana abantu bakavyumva
uvuze ngo nimwagira imana abantu bakavyumva ushatse kuvuga haraho mutarashika hari ikintu mukibura muri no industry ya comedy kikagi
comedy ya comedy gusa ni muri rusangi abartiste nga mu Burundi nta kibanza gikuye cabo ariko nkuko namandi ko ndabivuga kirakwiye kuko ndakunze kuvuga nti ibintu byose bigenda ku murongo kuvuga nta mu artiste nazoba mu artiste akomere gose muri imyaka atarakomera gose ariho ama domaine y'igihugu ategeza bi byose bigenda rero bijana numva twe turashima jaho bigeze ndashima nabwe yuko hari ahandi bamaze kugera ku rugero runini ariko aho naho twe twohishika nayo twenyene tutegeza kuduga twese igihugu gatera imbere mu madomene yose
mu madomene yose ni kigingi amaze kwandika ama joke menshi aratwenza abantu nuba akina dutwenza ariko ni na kigingi ariko aravuga ati muri kano kanya a Paris radio ni kigingi tutamubona ari muri ikintu cya comedy menga ariko amera nk'u kigigwayo gatoya kigingi tuvuze yuko ari intango yawe gustaffing ni na kigingi twari tuzi ko muri sama hategeza kuba kigingi sama comedy ariko amakuru adushikira biravuga ko ndamwe kadashobora kuba kubera iki kigingi
kubera narabivuze bon tumaze duhere ku kibazo ca mbere kwanze urumva abajournalists murafise ibintu byo kuvuga ngo tubona cyangwa ngo bigaragara ariko ni wewe vuga ati je maze imisi mbona cyangwa bya bindi mukunda kuvuga ngo badutumye ni bande bagutumye ni byo wowe uyumvire cyane ibyo wabonye ukaza ukabibaza ukavuga ati ndabyibi
so ariko je ku radio baranterefura kambwira ati kingi vyiwe gute
jewe ibyo wanje
kandi ntunibagire kuri umusta
jewe ibyo wanje biragaragara ku mahezo sosiyo kuko ubuye ibiteramo ntibiko birakogwa mu mwaka negura ibiteramo bibiri kimwe carabaye no kuvuga yuko sinigeze impagarika rukartos fevrier nakoze igiteramo hanyuma ubu rero muri karanda kateka covid niho rero ibintu byase byaciye bimera nk'ibigoranye kuko abantu badu sponsoriza ntibari mashiramo ntiyari karashigikira ibintu byo gushira abantu hamwe benshi yego nivyo rero hanyuma natwe tuja hamwe n'abandi nshobora gufata abantu ngo tubashire hamwe dukora ibiteramo bijamo abantu benshi yego sinariko twarakoze guhera mu kwezi kwa mbere tubanga dukora turakora ama video kanezera abantu turakora ama publicite meme de publicite tuba tuko turakorera abantu ziraba virale abantu bakazishika ko bakaziraba yego nuko rero turiko turatubandanya dukora tubandanya ntiturigera duhagarika uretse ku radio ni radio ni ntuze yabandanya gira yego ni bon novuga yuko nta kazi nigeze impagarika ndabandanya hanyuma yuvuze gucyo naho hari ibiteramo byinshi utamenya ibiteramo byinshi utamenya kenshi rero abajournaliste cyangwa abantu bose bari muri bya entertainment yatabonye ikintu yatabonye interview cyangwa atabonye ahantu ako ka video yibaza ngo tuko turakora turakora ibiteramo bya premier mai tukagenda mu masosiyete abafite imanza tukabatwenza turagira ama mariage horuwemse mu mariage kandi c'est de l'humour ibyo byose urumva n'ishobora gufata uwo muntu yagize mariage ubanza guyiwe ngo dushe kuri YouTube ni ibintu privé kandi turakora na kazi ko turahenga turabihemberwa amashyirahamwe yugurura ama inauguration ama investiture y'ibintu byinshi bitandukanye urumva rero iyo abantu batabona ibintu baba bibaza ngo reka rero muri uwo mwanya kubera ibiturimo bumviriza iradiyo hanyuma ibyo bya barabibona turakora ama video ne journaliste ya video ya ishuri nakoreye kandi abantu barayikunda barayikunze kuvuga rero tsingo nituko ngo ndiko ndava muri oya si uko gusa murabizi periode twaciyemo igiteramo nk'ubu kiba kiramye kiba kigeze ahantu preparation ziba zikomeye cyane ariko unite obuje guhagarika kuko turatahura umugambi wa leta wo kugira ati abantu vraiment nibikingire bakora imanza zikenewe nacyo gituma twaretse gutegura kigingi sama encore plus nubwo hari abantu batabishimye bavuga ngo mbega iyo kigingi sama ngo ama mariage arabani mariage ziba ariko twe dukora ibiteramo biba bitewe inkunga biba bifashwe mu mugongo n'amashyirahamwe akenshi ayo mashyirahamwe rero menshi ntari karashigikira ibyo bintu muri uwo mwanya nicyo gituma rero urumva ko ati nta muntu yokorera ahomba biragoye bitsaba uburyo bwinshi reka rero tugire uko ibihe bitweretse
uratubwiye ati tugire uko ibihe bitweretse kigingi sama comedy y'umwaka uheze ndayibuka muri abantu mwavuze muti amashyirahamwe nashyigikira abakomedi ino industry tukorera Burundi turakeneye yuko industry ya comedy ibandanye ikomera nk'uko biri ko biraba dufise ubwoba ko igiteramo cyari gisanzwe event yaho riba ku mwaka yari ikomeye muri comedy mu Burundi tabaye ishobora gutuma na ba sponsor mwari ko mutera kamo bava bibaza ko mwasinziriye kikagingi
Oya, oya, ntibavyibaza kubera deje urumva ntibari ko barashigikira. None umva wo vyibaza guti. Nabo nta gitaramo na kimwe bari ko barashigikira. Yaba ari jeje nyene sibije petete ngira bwava bavuga ati nta bintu biko biraba burabizi bitaramo vya gospel byahora biba ku mwaka. Tugeze ku maedition yamwe twatanguye press game za pri musique zose ibintu binini binini nta biko biraba. Habibera mu mabarabara ngana biko biraba urumva abo. Message ni yayindi nyene no sinovuga ngo byoca bihindura ikintu message barayizi barazi yuko mu artiste atari yigeza ariko turagwana tu tukaduza brand tukaduza image hanyuma baradukenera ubu baradukenera igikuru nuko mu artiste yumva yuko yokora amakaba influencer akaba mu influencer amazi ku mu influencer bazodukenera kutwe kuti nuko bitegerezwa kuba amara dukenera rero chumenye kungene wifata na
chumenye ngene utigitishe
oya nubatigitishe menye kungene nawe wihagaciro ya myaka yose wagendana ntuze niko bimeze santu twa kwazimba ari sivuze ngo ndazimba ariko ukihagaciro kugira nawe babona ati iki kintu naco dushoboye tuko turamurondera wagishoboye
ni nakigingo mbono buryo ari sawa sana kandi ngende twari anabonye ngibintu ni sawa bro
nabado
eh
ati na message ndi muri aviation bijya vyimodoka ni ibintu bamatiye ko je ni mu ndege eh ni handi tunye ni chama ndagira ivyo mushatse na indege zarahagaze chama nakoresha sino je ni muri aviation
eh uti bakugura airport icyo bivamo
oya nego tsubira mu byo byahora bitwunguruze
kwa gundira ndabura behind the camera kaba ikeje photography nikigingi afise channel ya YouTube kandi ubwa mbere twara bino bikogwa vyiwe ariko ubu ntitukibona ibikogwa vyo cyane ni channel y'itari active kandi ugiye kuraba ku gwego mpuza makungu abantu benshi ubu isi yaramaze kuba ntoye tufise aho tubisanga kandi mu mbuga zikurikiranwa cyane na YouTube irimo kigingi kuri kutabona ama video yawe kuri YouTube tuvuge ko bwo bari ubunebwe cyangwa nawe ni yindi strategy nshasha
ibikogwa vya YouTube byatangiye kuboneka mu Burundi ryari
Bon, après 2015, Divas.
Ah, yeah. J'ai YouTube ndayikoresha kuva 2012. Si byo?
Wazamari bro.
Uri kuri henda. En fait, rero ndafise birambabaza ibintu by'amacano mu mwugurura. Kubera murabize ukungene ondire nimwe muzi ibintu ariko bazamaroza murabaza. YouTube nda ama video yiwanje abantu bari mu mahanga bayaraba kuva 2012 ntanguye kugira comedy. Kuvuga YouTube rero muri ko murugurura jewe ndamaze ku experimenta ndiga hijya nino ndavuga nti kibereye niki? Est-ce que YouTube inzanira iki? YouTube no ikoresha gute harayandi marezo zose ndiko ndakoresha je ndakoresha page Facebook yanje kandi iramfasha kuko jewe ndu muloko sivyo ndayikoresha barasuiva ibintu hanyuma aya mashiramwe akabona yuko ufise abafollowers bangana gute shobora gucisha kibidandazwa tuvugana n'umuntu direct ampereza amafaranga ya marunda ari ngaha urumva YouTube rero jewe nagize ni YouTube ni kintu nobanza kwiga nkamenya content ngiye gushirako sino ma video ndayakora ama video nsanzwe nkorera yandi ma rezo sosio Facebook Instagram ndashirako kuri YouTube ariko je YouTube yanje iri monetize ariko sindabifatira umwanya ngo ndavyicare kuko nibaza yuko sinzokora ikintu YouTube channel ngo shire ko video rimwe mari 2 semaines hanyuma mvuge ngo ndashira ku promo ariko nta muntu mpamagarira gukurikirana YouTube yanje sivyo ndafise inzira ncisha amafaranga les réseaux sociaux zitari YouTube zirahari Facebook Instagram nibiki
ziri monetize
ego bon mo simuri yo sans simuri yo sans ibintu byose ni bukebuke abantu bari monetize nga mu Burundi baronka amafaranga niki wobuzi ino idee bon na mahera make cyane hari ibintu byinshi ego uko ari kose ariko arahara bafasha baba amaze kuronka abantu benshi babiraba ariko jewe mfise politiki imwe nzokora ikintu ariko je kinjimi kuko hari ikintu cyambere kiriho kiratuma abartiste bahinduka mu mutwe nuko baba addicted baraba addicted ni ibintu bya ma YouTube na rezo sosio iyo rero imaze kuba addiction ushaka gutanga ikintu ku munsi ngo aba followers abantu bansuiva ugatusanga ibintu uri kuratanga uri konona ton image c'est pour ça yuko rero jewe nzokora abantu bazi ibyo nshoboye barabitsi sivyo simaka nzotegerezwe gushira ko video tous les jours kuri YouTube kugira abantu babone ngo ndiko ndakora ngo studio devenu une star cyangwa ndakene non kuko en certain moment ura perda identité wawe turabiza abantu benshi usanga mu buzima en certain moment un bon matin ukabona aragize ibintu arakuye impuzu sivyo ni kubera iki ni kuvuga ati ngire gishasha nshikane abantu bagira kuri ibihumbi nshikane aba ni kugenda gahoro ni ibintu biriko biraza ni vyiza biratuma umuntu aronka udufaranga biratuma umuntu agirane ariko jewe nta kuntu nzokora ikintu muri jewe ntumva yuko ari ikintu kiza kunezera abantu je ndazi mu public ndazi cy'abarundi bakunda ariko sishobora ku embo matengo ngira ikintu ngo are bazushaka abantu benshi baravuga kigingi ntagitwenza kigingi ntagitwerekana kigiriki okay apart problem ariko je wako nogira ibintu biza konona image yanje ivyo nubatse imyaka je préfère rester hanyuma haje aka idée originale nako nkagasohora nkagakubita abantu bakanezeka hako mvuga ngo miss yose ngo ngaba followers je babuze ico babona ni barikibure ariko babone ciza kije
babone ikintu ciza kigingi kwa kundi handa ariko abahe umuco man kigingi akandi kabazo nokubaza umaze imyaka hafi 10 tukuzi muri comedy kigingi nike kintu wabonye gitweza barundi
barundi barundi bafise ibintu nyene byabo bibatwenza nyene urumva iyo nibanga giwanje bafise ibibatwenza tu gusa mu Burundi dufise umuco umwe dufise education twahawe ni press kimwe kumenyera gukorera kukina barundi bakunda iyo education bakunda ibintu biri naturel bakunda ibintu ntiwigirishe cyane ntiwigirishe gose ntushake kuba uri muririmbyi ntushake kuba Diamond utariwe uri mu comédien ntushake kuba mu comédien international utarashika kuri yo level mu Burundi ba wawundi ba naturel ba simple byo bana barundi baravyakira iyo rero ushatse kwigira rero uwundi muntu aho rero umenye ko biba bifuye cyane kuko ikintu cyose kitagira identité kiciba plagiat uri kurigana uri kurigana ifo yuko ugira ikintu kikaba ciwawe cyise nubwo hariho ushaka kwigana umuntu kwigana ni byiza hari gihe wigana umuntu kubera yaciye muri inzira aratera imbere ariko nawe guma na identité yawe uyuko ura presenta sivyo ntugashaka gupresenta nk'umutipe yateye imbere wo mu Rwanda dondira accent yawe ugira ibintu byiwawe sirofo gume mu kirundi nkora ndabibona bose bashaka kuvuga mu cyongereza mu gupresenta yes 525 vuga neza bukebuka ati muri kuri ya cano yanyu y'abarundi gucya na gucya turabikunda gucya abarundi nivyo bakunda niba kunda umuntu kisofe remarque cyangwa novuga ashaka kwigana abanyamerika atari umunyamerika ushaka kwigire ba naturel nivyo bintu c'est notre identité niyo image iwacu so barundi re bakunda ibintu bisanzwe ushatse kugira ibintu bitari simple biragupfana
ni kikinga afite amateka adasanzwe amaze ukina comedy nyica ukimwe uratubwiye uratwishuye kuri ico kibazo ikindi nihe comedy utotera uri kuri stage ga nihe blague cyangwa joke utotera uri kuri stage ga kigingi
kuri stage bo hari ibintu bikinwa mu gifaransa bidashobora kinwa mu kirundi hari ibintu bicamo mu gifaransa bidashobora kukina mu kirundi kuko mu kirundi usanga bigoye kuvuga mu materme y'ikirundi urabizi ni ibintu bisanzwe twese turabizi hari amajambo utavuga muri salon nawe waravukiye muri famille hari ibintu udashobora kuvuga imbere ya papa bigerayo nanjye sishobora kuvuga imbere ya publiki hari ibintu udashobora kuvuga imbere y'ababyeyi hari ibintu udashobora kuvuga hari ibintu muvugana entre abana ariko bitaje imbere y'ababyeyi kuko wajya kuri publiki ntubuze abantu bahari haba hari umuntu afite imyaka 50 haba hari umujene w'imyaka 10 haba hari umujene w'imyaka 15 20 urumva muniwa ni yandero y'ikirundi si ibintu bicanke biri urabizi twese katurimwo nakugiye yugiye gukora icaha hari umutima kubarera ati ibi bintu sibyo
ko na woro dutera inkuru za irindware bro
irindware si nibaza ko ari ikintu bon hari ibintu bitari
biri tabu
yego hariho n'ibindi bisanzwe malgré yuko bitavugwa quelque part nawo nyine ifo ko abarundi baza barahindura rimwe yego toilette twese turajayo turahazi akazu ka sugumwe ubwikinyi ico ntangora ni irinoire n'ibisanzwe ko nakazu ka sugumwe karakinwa ariko hari ibindi bintu rero bidakinwa hari ibindi bintu bitavugwa hari yego urabizi singire no kubivuga urumva ntibivugwa nyene
kigingi uratubwiye ngene bimeze urumwe mu ariko barakora uratubwiye ati hari ibintu bidakinwa nabaye ukomeje wi inspire ako gakingi
jewe biravana hehe bogo hehe ni benshi
duhere mu Burundi
nyamoya Jean Pierre nakiriho malheureusement yego niwe no banarabonye abandi ntabonabonye Dick ntawe nabonye abantu batanguye stand up taranabaho ubona ashaka no muri America buzuza amasare muri Odeon Palace cyo gitwa dufite imyaka 5-6 abantu batubereye imbere cyane abandi nabo bariko baratera imbere sinovuga ngo ntabandi bahari barahari benshi n'abandi bariko baravuka ejo bazo badusumba yego kuko je ndabizi neza yuko nta muntu yeterniza no munsi hariho kigingi kandi hariho n'abandi bariko baraza Ismaël arafise abantu bamukunda cyane akora amavideo meza akora ibintu byiza ariko aratera imbere aracari jeune kandi ikintu cyiza hariho n'abandi bamutima nkuko urabazi bajya twamatswe turakorana n'abandi bariko bararuka ko mfise hari abantu benshi usanga bariko baragira mfasha ndavisinga birano ndagira hano ugasanga gusa kadri kubera ibya covid nituraronka hantu tubashira kuri scene kugira bi produce aho bose nituzi ico bazovamwe ejo yego ariko je no vuga yuko umuntu ambera ikirore nga mu Burundi kandi yabikoze bikagaragara imyaka n'imyaka ari nyamo ya Jean Pierre Nyakwigende yabikoze neza kandi yakora stand up atahantu turayibona twetwe je nayirabiye ku bantu bo hanze nayirabiye kuri Gadel Male yaratanguye kuba mu France mu myaka ya 2007-2005 abandi bose bagiye bavuka n'abantu ba ariko umuntu nyene yavyumvira akabikora gatwenza abantu atawa birabiye ko urumva ko ari umuntu ufite mu gitangaza cyane
ni emission dore ukorana na utubwiye Ismail Gasore ni Ismail Gasore dore ukorana na emission maze atubwira ati tumubaza ati abakomeje bari ko barakora niki wabwira ageze kuri washa avuga ati ikintu wabwira kigingi nuko yokora cyane ntari ko arakora nkuko yategerezwe ubivuga ku ikiga kigingi
Niciyumviro ciwe yego na niciyumviro ciwe kandi ndamutera intege gose ndamutera intege cyane yego nabana je l'encourage vraiment c'est de l'énergie nabandanya akora umuntu wese ni façon ikunge nakora ibintu byiwe kandi ndamushigikira nta biteramo na bimwe nta mutumamo bo sishobora kuja muri ya game Je ne sais pas si tu as un peu de temps, mais si tu as un peu de temps, 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 tu as ndikondakora nari kondakora abantu barabibona barabona ibyo ndikondakora kandi nawe vraiment je l'encourage nabanda yatera imbere yego niki umviro ciwe nibisanzwe yego
niki kigingi yakoze amateka menshi nuba kiri kora yakora ikibazo kindi no kubaza kigingi nkubu nk'inyuma y'imyaka 10 bishitse tugasura guhura imana ikampa yo opportunité tugakora interview kandi aka kabazo ndakakubajije ukanyishura gute kigingi niyuhe mu comedy wazamuye ho kwishura gute
mu comedy nazamuye no kuvuga
tejimerura muhizi nama aravara
jewe nagize platform yeah. Iyo platform ndayugurira abantu bose nibaza yuko abantu bose baciye muri kigingi sama comedy baronse okazio kuboneka kuri scene y'u Burundi kuri public nini nico kintu nakoze harabita by'Imana twabashize ahagaragara Kacaman Darcy Imana imwakire aba bose ba Ismail Gasore twabahaye opportunity yo kuboneka numuryango mwugururira hama gakora yego kuzamura rero umva sinumva kadri ubivuze ariko nibaza yuko ntacho ntakoze nta muntu numwe hari nabandi bo mu kirundo twagiye duhaza gitega ngozi ariko ngira bariko barakora kugira bazi bishobore ni benshi nta numwe vraiment nima nubuye biteramo biteguwe hari mu petit trafo passe karambira ko fisi ngabirano nawe nyine nzo muhakanye tuzoraba ibintu aba bose baciye Raoul il défense bose nabantu batanguye bagira gucya bakimenyekanisha bukebuke ariko tukabashira kuri scene yego bakaboneka ku masene manini ya kigingi sama comedy birimo abantu 3,400 je suis fier ibyo nakoze kandi vraiment nabo nyine bazi babigire ejo bazokora ama festival yabo nabo nyine bazi bahereze ama chance abandi ba petit kugira baboneke nimba ugize imana ukagira festival gakundwa abo bapeti bandi bahe niko hose bakora nushobora kwikora n'urumwe uraha abandi kugira lahi bandanye itera imbere
comedy kubaka izina n'ikintu kigoye gukora ibintu ukoroga gukoranya abantu 3,000 si mu Burundi gusa gara ku isi yose imiba bikoye gose umuntu akaza akariha aje kuraba ingene umutwenza gusa hamwe na muji nyusanga umushaya ukuye agacha twenga kigingi nakaye kabanga ko kubaka izina muri comedy mu Burundi nakaye kabanga wabwira umwana ari hari inyuma yifuza kubanga kigingi cyangwa murenge
bon d'abord je nagirinda kubwira iko ikintu cha comedy gushaka kuri no sa nubwo hari amashuri avyigisha ayigisha abantu bafite talent hanyuma hari abantu bagira illusion hari abantu bafite talent yo gutwenza mu kabare agashobora gutwenza kuri public hari abantu batwenza bon umuntu wese rero namenye ikintu afise ingabirano vraiment kuyimenya ni ikintu kitoroshe twese twataje natangiye comedy 29 ans urabona ariko hari abandi babimenya kare aba Ismail bamima 20 ans numva kumenya ingabirano rero ni ikintu cyoroshe bambe ni ikintu kitoroshe ariko umaze kuyimenya vraiment haguruka ukore kuko ubufise abantu bagushigikira bazi kubizi ubishoboye ukacubikoranye ukacubikora ni kintu kiba kiri naturel ni kintu no mbwira uwo wese ashaka kubikora niyumva ingabirano yiwe muri we yumva ikintu kirurumba amaze gucumva bavuga mu France ngo laisse toi aller ireka ingabirano yawe ikudirije ikudirije bica biragenda neza
ati ireka ingabirano yawe ikudirije kwa kuri handi birakunze kuvuga ko kiginga ama blog menshi yiwe ahuye kenshi da yakunze gusha muri Churchill show byo bari byo kiginga
ni bande babivuga ibyo ni bya bibazo rero nanka birakunzwe kuvugwa wowe vuga ati nico nabonye jewe
baramaze kwibwira
ati ndabaze kukibona je n'aime pas ibyo bintu byo kwigira ba ambassadeur ndavyanga nibyo byica n'umuziki biko birica n'umuziki ibyo bintu byo kuvuga ngo abafanzi ngo baratubwira neza yuko ngo wewe ngo ngo warabwiye ngo nakagucya ukazumva baratangiye gutukana baratangiye kugira ibintu bitagigwa abo bafanzi nibo bagutuma bande ibikunzwe kuvugwa bivugwa nabande vuga ati jewe mpora ndaba Churchill hari utuntu tumwe tumubwira kandi si sale professionnalisme kuko nawe uri umuntu après tout ugakurikirana comedy ivyo vya birakunzwe rero sivyo Churchill nayiravye kuva kera ndayikurikirana nagirinda kumenyeshe yuko muri Churchill hari abantu bakina ibintu nakinye mu Rwanda barankina sivyo ariko tu adapt comedy ni imwe kuko muri Afrika du se culture zimwe jewe niko nkina ndiko ndawo mu comedy yo muri Kenya akina ukungene abamama b'abakenyane bahana umwana quelque part nza kwirotruva na jewe niko nakuze gusa ndabivuga mu kirundi sa iyo umuntu rero yabonye iyo video avuga ngo kingi ya copy aroke mu bisanzwe la comedy est universelle rero urumva jewe ndavya adapta je nakinye video ya akantu kadufata twese turi muri lieu des ans nibaza bata wundi muntu aragakina ari porta bo muri Kenya baragakina uravyumva baragakina mu Buganda barakina mu Rwanda ari porta nta muhari fis ngo barabikina kuko ni ibintu bibabako dukina ibintu by'uravi courant urumva rero nta sindirimbo nanditse ngo amarira ngo amaganya wundi nawo kacazana ngo amaganya marira no ni ibintu by'uravi courant ukunge n'umicayi ukunge ndakinywa ukunge n'ujya genda atambuka ukunge kwese tumeze turabafisa abo bantu turavise sivyo rero ndavise ibintu mwaramaze gukina vy'abandi cyangwa ibishusha ni vy'abandi igikuru nuko umuntu atwenga igikuru nuko uwo muntu yirotruva si yirotruva harabacha bavuga ngo ntakizi gukina arigana aragira iki cye naco bimwe rero zindagubwira ikintu kimwe ibi bintu je mu kuvyinjiramo sinabirondereye bu star sivyo ni ibintu nabigiyemo d'abord sinari ndabizi ko nobishobora no bantu bambariye ati bikore kigi bikore uravyumva ndabikora plus 2 ans nsaba igitabo urumva YouTube nayo nari mfise abagenzi nibo banshira kuri YouTube bafise ama Gmail sinshaka rero kuja muri iyo jeu y'abastare kuja kugutera na majambo kuko si pa ma nature si nature yiwanje urumva ivyo nkora ndabikora imana yaramfashije abantu barakunda ibintu nkora ni imana n'ubu ndayisenga ibandanye imfasha abantu babandaye bakunda ibintu nkora ariko sinoja muri vya bindi ngurumva jewe ngo ndigihangange okay birashobora gushika inspiration kabura c'est normal ni ibintu bisanzwe ndavyemanga ibyo ni ibintu bishika hanyuma magic asubira kagaruka n'ivyo ni ngabirano umuntu rero nta muntu atwara ingabirano imana yihereye umuntu ariko sishobora kuja muri vya bintu ayo majambo sino yateba ko gose ngo nakayavuze ivyo nk'ivyo vya Ismail ni ibintu biri sinzi ni ibintu magaciro gato nka nababara rero kubona n'aba grand frère twakuze tudufa baja muri yo game y'amacano mengo muri ko quelque part ari wabikora nabo kamengo ko barateranya nibikunda jeyo ntivyokunda simya benshi ndanabasumba ni imyaka bientôt ndi ravyumva ntivyokunda hanyuma sindi muri ubu star ubwirutse inyuma ucupfa ivyo bintu byo mbenga mu Burundi kuba star nguvuga kuba star twese turazinanye nga kuba star abandi hari abagera ku star kubujyo baronka abapaparazi ba abantu babatera muri vie privé hanyuma akaba bujiye kuronka abantu bamucunga bugara kugira ronke intimité nga mu Burundi star turaciruka twe naco dufise turaciru ndi obje kuja kuri avenue de la mission kugira ngo uragatisi nikorera ga publicité nije ngenda kuyidiskuta ko uravyumva nawe ntuma kuko namahera birimo ibintu by'ubustar turahenda na gose reka dukore twubake ibintu rero by'ubustar bijya tubona tubiko tuvyubakira generation future abana bacu niwo dushaka ko bazogera kuri rya ntambwe ari nk'umucunga giriki industriel imbere bimuhembe bimu sino tureke kubeshanya vraiment nk'umustar yego twebwe turi populaire abantu barakunda ibyo dukora ariko ituragera ahantu je sindigera mbona umuntu akoma induru ngo afate ngo ajyame ko ngo agire gukibijya tubona hanze
kwirenganye nabonye bajyana inzara bro
bararaba barakuraba bakagira ati ni kiginga okay eh ni popularité ni hariho kuba in star urumva c'est une étoile ni bintu byo biteye ubwoba hakuno kuba populaire kumenyekana eh urumva nyenyeri ni bya bindi ntambutse nabe abantu baca banyigana gutambuka nabe eswe turi influence turamaze kugira kuri influence ngaba mu Burundi gushika kuri non urumva ni turiko turagwana gusa ubwire ejo tubishike ko abana bacu nivyo namandi ko ndavuga abana bacu ni wazogira igihe tukabona bageze ku rwego nkabajya abanyamerika ariko urumva mwe muri ko murubaka ngo industry umugani wanyu ngo industry hayima mugaca mupeta kaca yambara amaherena abiri mugaca muza mu banga abafandi batubwiye akaca yumvume ngo umuntu w'igihangange akaca tangura kuvuga amajamba tukabagenzi we ibintu bitagira sense chapa kazi peti yangu ni murondera amahera tumaze dutere imbere hanyuma wo kabone ejo urabaye umuntu umwana wawe azokwigana ejo niwe rero azogera kuri live na wewe chano ya utegeza kubizwi sivyo abafanzi bose bangahe iyo muri ko murahenda ngo nitwigera tunanigwa nitwigera tugira iki none wowe wigera unanigwa utigera unanigwa ufisiki dans la vie ufisiki reka guhenda tureke kuza tura ni nko gushuhura ni atize urazi atize le feu
kwenyegeza
kugira mengu rukura domeka no bigire buke turabizi turafise abo mubirabira turafise abo tubirabirako turafise abantu tubirabirako bimaze gutera imbere ariko twebwe dufise notre societe ifise ukunge nigenda buke twihe image yiwacu bigende biduga buke sans tout fois yuko usanga ari abantu bakora harababigira neza kandi abakomeye amashi mubigira neza ariko ariho nababigira nabe wabigira nabe rero usanga bariko baratuma ba artiste bacu bifatana bicanke bagira iki ngo bariko barondera ba follow ni vya bindi ni addiction usanga usigaye ugira ibintu menga abantu bose bakwaza ati yasaze sigaje mwibarabara none agateka wihanaka nyaje rero twumva igipolisi kiza ikabadoma kubera iki hari ibintu uri sanse gukora hariho nibindi utaba wemerewe ariko kubera ibi bintu byo kuvuga ngo nakwije ngo 1000 followers unakwije 2000 unakwije haragera igihe rero bugatondo usanga uri automatic kwiyumvira no musinda bahiki usanga ta personnalité ton identité yatakaye kubera uri kugira ibintu toye gucya à la volée nta kintu kiri pensé nta inspiration fisse ukacugenda ngo kugira ibintu
kwa kundi aha nabura ko behind the camera akabari keji de photographie juste regardant au mic kiging comédie si joki mwe no muziki bagusaba akapera bisaba ko wa mufise ibintu bishaje kiging ni gyari wandika kiging bigusaba iki kwandika comédie
ni ibintu umuntu abamwe sivyo ni ibintu umuntu abamwe bo bivana n'umuntu wese strategie ari abantu bandika baravye ama filme abantu bandika ariko je nandika utuntu numbamo ndagenda muri ville rendi tukabonana n'umuntu tukaganira nkumva ko kantambiye nkumva ngo nokadapta hano fata telefone ngashira muri rappel muri note yanje akantu gucya nkashira ko nakantu kabinyibutse mercredi ngasubira ndiko nda ufite nubuzima
ifikurante
nkaja muri restaurant nkabona umuntu uyimye amazi yakaravye kunwe nabahagaze n'ibitoki bimubihiye ariko amavuta ibiki byabuze amazi yo gukaraba babana akantu ngasubiramo akantu abantu bikaba twenze kubera iki biramaze gushikira abantu yewe zanayo amazi urumva abantu biho tujyo batwenze sasa ndabukunye nari ridikiri yambaye ikaki araberewe ariko afite umuceri ku munwa urabona nta n'ibyazi ko nta miriwari hari ikintu tuba nk'utwo hanyuma ukakandika hanyuma ejo ukagenda mu misa ukaraba ukungene ukabona ukungene umumera nyerera ukamwigana sasa ni umva bitabaye vraiment kuvuga ngo wicare ngo ngire niyumvire no kenshi twe kungene dukora ni ibintu bikubako no musura agenda ajya bikakubako kagenda hariya bikakubako kagenda hariya ukagenda gupatana n'umuntu muri magazin akakubwira ibintu ubu abantu bose bitwaza covid dafopa zitwabwiye ati bana umupeti w'ikaranga bamubwira ati bana akira uduhi karanga zitatu ariko kuri 500 tumwe dutoye ngo covid urayizi covid yarase mu biyo bakwe ariko na covid yageze mu karanga gute ryari kwa kanga urumva abantu bose bitwaje covid umuntu wese mu kuzima ngo covid yarateye turagowe bana bimana turagowe
ni ibintu bikomeye cyane kiki ngituba dusozere ndakubaza utubazo dutatu twanyuma
ariko twari tubiri wongeye ko naca
niho ndakurongera urasi kugoye kuronga kigingo
oya ntumbeshere ntumbe numvise wumvise
kigingo
ndagoye kurongoye he ngoye
ugoye
atari uko byakunaniye iminsi ibiri no munsi siwe ngoma mbarira nti saa 3 saa 3 bikara mwe mu mujyamira kandi nakazi kandi mbamvuga ntizinduka nakazi kandi
kigingo twa turi kukaza urabiza hariya kuri mikro
nta kibazo
ariko turanagushimira kubona wahevye byo urimo urabana natwe kigingo akabazo ka mbere no kubaza kigingi hari abantu benshi batazi ubuzima bwawe hariho kigingi bazi nk'umukomezi hariho na kigingi nyene kigingi mu buzima busanzwe nikiye kintu abantu batakuzi ko ga kigingi abantu bakumva ku radio abantu bakubona mu bintu nikiye kintu abantu batakuzi ko wibaza ko batakuzi ko ati iki kintu vraiment ntacho bari batsukurije
kino abantu batanziko
mu buzima busanzwe
Chicken on the game. Bon, Harawan, Yarigiye bibiba ngombwa umuntu agafata ubuseriye bituko turakuraye hanyuma uri mu kazi uri mu kazi no musha kumbona bampaye mvuga ijambo abakorege twagiye kwibarutse bo nikabura kubera senaturele nikabura akantu sanga
kaciyemwe
ariko ejo naho kacumbona ni muri mariage babampagaye kugira nezera abageni nezera n'abatumire simba ijambo sirimwe urumva harabantu rero babazi yuko ngira misi yose mu myamari ya ikindi kintu abantu batanzi ko kine bana jena byinshi ubuzima bwanjye ndabuhereza abantu vraiment nta bintu misha
abide cyanyu murakibise kigingi
naco mbona vraiment benshi barabizi sanze nta kintu kimwe batazi yego turatwenga turashavura turarira turita bimanza tubayeho nk'abandi barundi bose nakintu on a pas de vie privée inyegeje fika kuko twese tubayeho cyo kimwe ngamu Burundi urabitsi
twarakubonye ryari wabaye pahe kwa miss waruberewe bro
merci
wari n'umuntu w'icyambo nyene n'icyunja kandi nkuko usanzwe ufite icyunja n'icyambo n'ubu nyene turi ku
ubikuye kubera nari mvuze ko mpora mvuga ijambo
yego
ndakunda umuco w'ikirundi kandi ndabikunda cyane ndakunda yego nuvuga yuko hari ibintu byo kuba imiryango yahuye kuba sivyo imiryango n'abantu bagiye kubana ubuzima bwabo bwose yego urumva rero umuntu aguteye iteka uza kuzana hariya aye muze kwambara ibishambara urumva ni ibintu bisanzwe ivyo
yego kigingi abari ni vyo muri ko muragira ubukwe kandi muri benshi cyane big four years yarabigize nawe uri umukomezi uri umustar kigingi twitege mariage yawe ryari
yo hagera
ryari wite we prevoir ryari mugabo ngo afane imigambi
oya hageze muzobona hageze nyene muzobona bibaye
neza gomba saba majusi abamajusi baranje
we ni gyari
jewe je na je ndibaza nta myaka ibiri sigara
voilà tujane muri yo nzira
nawe ni gyari ibiri
oya je na myaka ibiri ari kirimo andagwenda garutsa aya api kabisa ari aje wanje zoba mu rufaso ni ntangere mu mico y'ikirundi rwanda kujya nyene mico y'ikirundi genda hanyuma yo byango mariage yawe ngizobera kuri stade yawe stade ya acha français na president mukuru w'igihugu yatwaye igihugu yaragize mariage ntiyabere kuri stade je nari inkuzi nanci ubwenge yari mu president yabaye yagize mariage ari president ntiyabere kuri stade ibyo bintu rero usicho bomenya cyo gusanya bazobura ahantu baterera inzira yo guterera bazobibame
igi lige kirubona cyari kere tuvaga tuvuze ga bro
ikintu cyari gikenewe
ubona ko tuva ngaho tutavuze muri kino kiganiro
ndabakunda abafanzi banje ndabakunda sana yego hanyuma n'abanyanka basigaye bahari abantu bashaka gukreye ubifu bashaka gukompara na naka ntacyo bintwaye vraiment ndabakunda sana ariko igikuru nuko muwandaye mushigikira komedi muwandaye muduha agaciro muwandaye muha agaciro ababikora bose nujyaye babitanguye ukabona umengo muri salon mvuze ngo agira ibirofa si birofa kuko ararinze kuje imbere ya kamera cyangwa ararinze ibuguje imbere y'abantu ni nguvu zidasanzwe hanya murazi ko kino gihugu cacu twese turirondera tuko turondera ubuzima uwo muntu rero yubahutse mwakuraje ndabakunda sana ndakunda abo dukorana ndakunda aba amacano yose ndayakunda umukubito ikana yandi yose n'abatananirwa bose turakundana gose ndabwire nti Imana ibahezagire mwandaye mukora akazi neza ama arios ma domaine yose ntimugume mu maririmbyi gusa siho hari showbiz muhereza abantu bagira fashion mukuze impano zose ama ntuzya yose mukuze fashion abantu bakora imideri comedy abantu bagira slam sinigera numva beef mu baslame ariko ni habuza abantu zanga bagiye ariko byose bimwe bihagaze umva muduze le côté zose imana ibahezagire turakundana gose
kigingi turashobora kubasezera tubabwira tuti tugushimira na cyashara kigingi kubona wahe byo urimo urabana natwe bro uvuye muri zinduka urabona ko watuzinduye cha turazindukana
yego ndekana ndabashimire umukubito abantu bose baza kuraba video babwire ati mwandanye mukubitari ya subscribe mu sharinga ku mukubito kugira umu brother na watera imbere aronka akadolari kavuye hanze ibintu nawe arabe muri dezangire gucya
aso dusare reka ndabashimire mwese bari kubura dukurikirana ndabwira ati nkubwo kigingi yababwiye ati mwandanye mu subscribinga kuri mikro juste gara ariko ntabibusa kubabwira ati murashobora kuraba akaboro kaca ngaho nyene akaboro ravyumva nawe akabande nyene gacako ucubibona nako kundi handi abifuza gwisha ama publicité guhagisha ibintu byabo murashobora kudukontakta biriko ngaho nyene maze dushobora gukubitira umukubito kwa kundi handi natwe tumenyekanisha ibintu byanyu dusangira ivyiza vy'Burundi kuri mikro juste gara kira dream from our side bye bye ciao hasta la vista